koia te Māori tuatahi kia kōpaua hei tūmoaki o te kāreti o Hato Hone. Ko te mahi nui a te kāreti nei, he whakangungu i ngā minita o te hāhi mihi ngare, hei tā Te Rina Kowhai, e hī kaka katoa ana te manawa o Amorangi Katene Eruera o Te Rarawa ki te whakatinana i ngā wawata mō tōna tūranga hou.
He tūranga hō mō tēnei tangata whakapono.
That says a lot about the Anglican Church, that a Māori can attain this position, and that all peoples who are members of the Church are comfortable with that.
E ono tau tēnei ātiri kona e noho ana hei ahorangi tikanga Māori ki te kāreti, a i te wehenga o Minita Canon Tony Gerritsen i te tūranga rangatira, whakaki aia ātiri kona Katene Eruera, tērā āputa.
Knowing that you stand in a very in a Christian tradition, and that this college has for well over 150 years produced leaders for the church, and in some cases for the wider community, and being able to stand in that tradition and contribute is important.
Ka tū a Katene hei manukura mō tēnei kāreti, ka tau te korowai Māori i runga te kāreti. Ka riro māna, e takitaki te wahanga ki te ao Māori ki roto ki tēnei kāreti. Ko ai ahau e meana, e hari nui tēnei mo te hāhi, hari nui tēnei mo te iwi Māori putanoa, ngā mautere nei.
I te tau 1843, tīmata ai te kāreti ki Waimate, a i tōna tau tuawha, hūnuku ai te kaupapa ki Tāmaki Makaurau. He kaha hoki no te Māori te hono mai ki te kāreti nei, a hei tā tēnei tokorua, he hiahia nui no rāua ki te whai i ngā tapuai a tā Paul Reeves.
I tāna moimoia mō tēnei tūranga kotahi, te manukura kotahi, tūpoko kotahi, te aporei o te kāreti hoani. Ko riro i a Katene tēnei rā.
I think it's natural for us to believe in God, for us to be a spiritual people. And I think because there's a lot of work to be done, it's a natural thing for people to want to come to the college to train and to go back to their whānau, their hapū, their iwi and contribute in this way.
Hei tā Eruera e hiahia ana ia ki te whakaū i ngā mātāpono.
This is really what it means to be a servant of the church, and this is one of the key roles in which you can serve and serve well.
Hei whakapoapoa, hei whakarata i ngā rangatira o a pōpō.
One of the important things for me is that as a Māori principle, it's important that we look after our people, but also because it's a Māori principle for the whole Anglican Church, what the Church is saying is that Māori can also look after others.
Hei te tīmatanga o te tau e heke mai nei, ka wea tūturuti ai e Eruera ngā mahi o te tūranga rangatira nei. Te Rina Kowhai, te Karere.